Indoda eneminyaka engamashumi amabini anesithandathu ubudala yase Duduza ulinde kuhle rhadebe ugwetywe iminyaka elishumi elinesihlanu entolongweni ngokubulala ahlekisana naye uthandeka tshabalala uneminyaka engamashumi amabini ubudala ngonyaka ka-2021 kukholeleka ukuba urhadebe wankrwentsha utshabalala wabhubha ngaphambili kokuba ambophe ngentambo entanyeni aze amxele emapoliseni njengomntu ozibuleleyo inkundla ephakamileyo yasepitoli ehlele ebhinoni kwanike urhadebe iminyaka emihlanu eyongezelelweyo entolongweni ngenxa yokoyisa ulawulo lobulungisa isithethi segunya abantu lezotshutshiso ulumka mahanjana uthi banelisekile sisigwebo esinikwe urhadebe
A 26-year-old man from Duduza was sentenced to 15 years direct imprisonment by the Pretoria High Court sitting in Binoni for killing his 20-year-old girlfriend. This is after the man was convicted of murder and defeating the administration of justice. The man killed his girlfriend at his place of residence by strangling her. The NPA welcomes the sentence.